Greetings to everyone. You feed yourself 3 times a day for the body. What about the soul? Let us feed our soul with the Word of God. The Word of God is food. Jeremiah chapter 15:16. Join Love God FM to read the Bible in English and Ghana language Ashanti. Share your food to your family and friends. Like, comment and subscribe.
Numbers 16. Now Korah the son of Izhar, the son of Kohath, the son of Levi, and Dathan and Abiram, the sons of Eliab, and On the son of Peleth, sons of Reuben, took men. And they rose up before Moses with certain of the children of Israel, 250 princes of the assembly, famous in the congregation, men of renown. And they gathered themselves together against Moses and against Aaron, and said unto them, Ye take too much upon you, seeing all the congregation are holy, every one of them, and the Lord is among them, wherefore then lift ye up yourselves above the congregation of the Lord? And when Moses heard it, he fell upon his face. And he spake unto Korah and unto all his company, saying, Even tomorrow the Lord will show who are his and who is holy, and will cause him to come near unto him. Even him whom he hath chosen will he cause to come near unto him. This do, take your censers, Korah, and all his company, and put fire therein, and put incense in them before the Lord tomorrow. And it shall be that the man whom the Lord doth choose, he shall be holy. Ye take too much upon you, ye sons of Levi. And Moses said unto Korah, Hear, I pray you, ye sons of Levi. Seemeth it but a small thing unto you, that the God of Israel hath separated you from the congregation of Israel, to bring you near to himself, to do the service of the tabernacle of the Lord, and to stand before the congregation to minister unto them? And he hath brought thee near to him, and all thy brethren, the sons of Levi, with thee. And seek ye the priesthood also? For which cause both thou and all thy company are gathered together against the Lord? And what is Aaron that ye murmur against him? And Moses sent to call Dathan and Abiram, the sons of Eliab, which said, We will not come up. Is it a small thing that thou hast brought us up out of a land that floweth with milk and honey, to kill us in the wilderness, except thou make thyself altogether a prince over us? Moreover, thou hast not brought us into a land that floweth with milk and honey, or given us inheritance of fields and vineyards. Wilt thou put out the eyes of these men? We will not come up. And Moses was very wroth, and said unto the Lord, Respect not thou their offering. I have not taken one ass from them, neither have I hurt one of them. And Moses said unto Korah, Be thou and all thy company before the Lord, thou and they, and Aaron, tomorrow. And take every man his censer, and put incense in them, and bring ye before the Lord every man his censer, 250 censers, thou also, and Aaron, each of you, his censer. And they took every man his censer, and put fire in them, and laid incense thereon, and stood in the door of the tabernacle of the congregation with Moses and Aaron. And Korah gathered all the congregation against them unto the door of the tabernacle of the congregation, and the glory of the Lord appeared unto all the congregation. And the Lord spake unto Moses and unto Aaron, saying, Separate yourselves from among this congregation, that I may consume them in a moment. And they fell upon their faces and said, O God, the God of the spirits of all flesh, shall one man sin, and wilt thou be wroth with all the congregation? And the Lord spake unto Moses, saying, Speak unto the congregation, saying, Get you up from about the tabernacle of Korah, Dathan, and Abiram. And Moses rose up, and went unto Dathan and Abiram, and the elders of Israel followed him. And he spake unto the congregation, saying, Depart, I pray you, from the tents of these wicked men, and touch nothing of theirs, lest ye be consumed in all their sins. So they gat up from the tabernacle of Korah, Dathan and Abiram, on every side. And Dathan and Abiram came out, and stood in the door of their tents, and their wives and their sons, and their little children. And Moses said, Hereby ye shall know that the Lord hath sent me to do all these works, for I have not done them of mine own mind. If these men die the common death of all men, or if they be visited after the visitation of all men, then the Lord hath not sent me. But if the Lord make a new thing, and the earth open her mouth, and swallow them up with all that appertain unto them, and they go down quick into the pit, then ye shall understand that these men have provoked the Lord. And it came to pass, as he had made an end of speaking all these words, that the ground clave asunder that was under them, and the earth opened her mouth, and swallowed them up, and their houses, and all the men that appertained unto Korah, and all their goods, they and all that appertained to them, went down alive into the pit, and the earth closed upon them, and they perished from among the congregation. And all Israel that were round about them fled at the cry of them, for they said, Lest the earth swallow us up also. And there came out a fire from the Lord, and consumed the 250 men that offered incense. And the Lord spake unto Moses, saying, Speak unto Eleazar, the son of Aaron the priest, that he take up the censers out of the burning, and scatter thou the fire yonder, for they are hallowed. The censers of these sinners against their own souls, let them make them broad plates for a covering of the altar, for they offered them before the Lord, therefore they are hallowed, and they shall be a sign unto the children of Israel. And Eleazar the priest took the brazen censers wherewith they that were burnt had offered, and they were made broad plates for a covering of the altar, to be a memorial unto the children of Israel, that no stranger which is not of the seed of Aaron come near to offer incense before the Lord, that he be not as Korah and as his company, as the Lord said to him by the hand of Moses. But on the morrow all the congregation of the children of Israel murmured against Moses and against Aaron, saying, Ye have killed the people of the Lord. And it came to pass, when the congregation was gathered against Moses and against Aaron, that they looked toward the tabernacle of the congregation, and behold, the cloud covered it, and the glory of the Lord appeared. And Moses and Aaron came before the tabernacle of the congregation. And the Lord spake unto Moses, saying, Get you up from among this congregation, that I may consume them as in a moment. And they fell upon their faces. And Moses said unto Aaron, Take a censer, and put fire therein from off the altar, and put on incense, and go quickly unto the congregation, and make an atonement for them. For there is wrath gone out from the Lord, the plague is begun. And Aaron took as Moses commanded, and ran into the midst of the congregation, and behold, the plague was begun among the people. And he put on incense, and made an atonement for the people. And he stood between the dead and the living, and the plague was stayed. Now they that died in the plague were 14,700 beside them that died about the matter of Korah. And Aaron returned unto Moses, unto the door of the tabernacle of the congregation, and the plague was stayed.
Numbers ana numeri ti dunsia na lewi ba Kohat ba Ishar ba Korah ne Eliab ema Dathan ne Abiram ne Pelet ba On awoye Reuben ema fanipabi na wane Israel from penimfo ahenu aduenu mu a woye badwafo a wo din sori tia Mose wosua won ho ko Mose ni Aaron so na woka kire won se ya bremo ayeyie asafu yinyana so ye nipa kronkron na urade wo won mu adentina mo ama mo ho so wo urade asafu so sa na bre a Mose te sa no wo de nanim butu fom na woka kire Korah Nene bedwafo no nyina se wɔkyena nɔpa awurade bɛkyerɛ deɛ wɔyɛ ne dea deɛ wɔyɛ kronkron ne deɛ ɛsɛ sɛ wɔba n'anim na deɛ wɔbɛyi no no wɔno na ɔbɛba n'anim Kora wo ne wɔbɛdwafoɔ nyinaa ɛnyɛ yei momfa egya kukuwa na momfa egya ne aduham ngumu emra awurade anim wɔkyena na deɛ awurade bɛyi no no wɔno na wɔyɛ kronkron afei deɛ ma brɛ mo ayɛyie lewi ma na mose toa so ka kyerɛɛ kora sɛ mo lewi ma montie me monsusu sɛ ɛyɛ mo ade ketewa sɛ israel nyankopɔn no ara ate mo afiri israel asafo yi ho sɛ monyɛ adwuma wɔ awurade ntomadan mu na monyina asafo no anim ɛnsom wɔn anaa ɛyɛ ade ketewa sɛ woama wo ne wo nuanom lewifoɔ no abɛn no yei nyinaa akyi no mopɛ asɔfodie no ɛnso aka ho ɛyɛ awurade na wo ne wo badwafoɔ yi nyinaa sɔre atia no aaron deɛ wɔ ne hwan a monwinwin tia no ɛkyerɛ yi mose soma kɔfrɛ eliab ma datan ne abaram sɛ wɔmmra nanso wɔkaa sɛ yɛmma baabiara ɛyɛ ade ketewa sɛ wɔapia yɛn afiri wɔman a nufusuo ne ɛwoɔ sene soɔ sɛ yɛmɛwu wɔ serɛ so afei wopɛ sɛ wodi yɛn so abakomasɛm nso asase a nufusuo ne ɛwoɔ sene so a wokaa sɛ wode yɛn bɛba soɔ na wama yɛn mfuo ne bobeturo ne ɔhe adɛn wopɛ sɛ wotutu mmarima no ani anaa yɛmma baabiara na mose tee saa no ne bo fu yie na ɔka kyerɛɛ awurade sɛ nhwɛ wɔ n'aduane afɔdeɛ menyee wɔ n'afunu mu baako mpo na menyɛɛ wɔ mu biara bɔne nso na mose ka kyerɛɛ kora sɛ wo ne wo badwafoɔ no nyinaa ne aaron mmra awurade anim wɔkyena na obiara ɛmfa egya kukuwa na ɔmfa aduham ngu so na obiara ɛmfa ne kukuwa mmra awurade anim ɛbɛyɛ egya nkukuwa ahanu aduonum na wo ne aaron ɛnso obiara ɛmfa ne kukuwa mmra enti wɔn mu biara fa ne kukuwa de egya ne aduham gum mu na obegyina ahyiaeɛ ntomadan no ano wɔ ne mose ne aaron brɛ a kora ma asafo no nyinaa bɔ wɔn so dwa wɔ ahyiaeɛ ntomadan no ano no awurade yi n'animonyam adi kyerɛɛ asafo no nyinaa na awurade ka kyerɛɛ mose ne aaron sɛ montwe mo ho mfiri nkurɔfoɔ yi ho na mensɛ wɔn seesei ara wɔtee saa no wɔde wɔn anim butubutu fam kaa sɛ onyankopɔn wo a woyɛ honam nyinaa honhom nyankopɔn onipa baako bɔne nti wo bo bɛfu asafo mu yi nyinaa na awurade nso ka kyerɛɛ mose sɛ ka kyerɛɛ asafo no sɛ momfiri kora ne datan ne abiram ntomadan no ho ntɛm ɛna mose sɔre kɔɔ datan ne abiram nkyɛn na israel mpanimfoɔ ne no kɔɔyɛ na ɔka kyerɛɛ asafo no sɛ montwe mo ho mfiri nnipa bɔnefoɔ yi ntomadan ho na momfa mo nsa nka wɔn bere biara na wɔampra mo anka wɔn bɔne ho ankɔ na ntɛm ara wɔtwee wɔn ho firi kora ne datan ne abiram ntomadan ho na datan ne abiram ne wɔn yerenom ne wɔn mmammarima ne wɔn mma nketewa nyinaa firi adi bɛgyinagyina wɔn ntomadan ano na mose kaa sɛ yei na ɛbɛma mo ahunu sɛ awurade na asoma me se menye yeinum nyina na enya me ara me pe se inipa yi wu se de obi ara wu o ana se asotwe a inipa nyina nya no bi ba won so a ene na enye ewrade na asoma me na se ewrade ye biribi foforo na wo ma asase bue nanum mene wone de wo nyina mawoko adamnemu enikan a ene mube hunu ampase nipayi aye ewrade so aniamo ho na owie kasa no ara pena asase a wogina so no mu pae ye na asase bue nano na yemene wone womfiefo nikora ho nipa ne wone japade nyina enti wone won a woka won ho nyina wura asase mu wosane ko asamando enikan na asase kata won so ma won ase shifri asafo no mu na bre a Israel foa wo ho no te se wo tietie mu no won nyina dwane firi ho kan se ansha na asase amene yenso na eje firi ewurade ho beshe emerima ahenu aduenu mu a na okurokura aduham no na ewurade ka kire Moses se ka kire won sofo Aaron ba Eleazar se wonyi ejankuku ano imfiri janu mu na ka kire no bi ewu se won petepete janu efiri se eye kronkron ejankuku a enipa woye won ara won kra boni yikrokura no ye kronkron won mbo so enya no ntrantra emfa enkata aforbuchi ano ho esane se wode ba ewrade anim inti eye ade kronkron na ma no nye senkyrene ema Israel fo no enti wosofo Eleazar fa eja enkuku wa enipa wo hyeye no de baaye no na obobo so de ye ade a wo de bekata aforebuchi ano ho se enye enkaya de ema Israel fo se ense se woni pehunu biara wonfri Aaron ebusuamu hye aduham ewrade enim afei enso na ebekai won na obiara anye se Kora nene bedwa no sɛde ewrade na Mose so ka kyerɛ no nenso ade akyenye ara pena Israel asafo no nyina firi ase anwinwin tia Mose ni Aaron sɛ mo san krofo yi na mo akum ewrade man na bre a nipa no pia won ho ba Mose ni Aaron so no wode wanani kyerɛ ehyiaye ntomadan no impofrim arana mununkum bekata so na ewrade animonyam pueye na Mose ni Aaron bejina ehyiaye ntomadan no anim na ewrade ka kyerɛ Mose se mumfri asafo yi mu na mentore wanase sesei ara na wode wananim butubutu fom na Mose ka kyerɛ Aaron se yentem fa eje kukuwa na yi aforobuchi ano so gya no bi guso na fa aduham guso na kɔ asafo no nkyɛn kɔ patama won efri se ewrade bo afu ɔhaw no efri ase ɛhɔ ara na Aaron kɔfa kukuwa no se de Mose kaaye no na otu mrika kɔ asafo no mu wodru nipa no mu no na ɔhaw no afri ase dada na ɔde aduham guso patama ɔman no na obegyina won a wawuo ne won a wonwuye no ntɛm na imusuo no gyaeye nipa a imusuo a ɛbaaye yi ma wowuye no nyinaa yɛ mpem dunan ne ahanson won a Kora asɛm no nti wowuye no nka ho enti Aaron sane ba Moses enchen wo ehyae ntomadan no ano efri se na musuo no ejai.